Mai taranaki ki te tai tokerau tērā tētahi māngai Hapū kua rihaina I tōna tūranga ki te kāhui tohutohu wai o te kaunihera arohe o te tai tokerau. E whakapono ana Millian Ruka kāre nui te tautokoa te kaunihera I ngā mā tāpono o roto I ngā whakahaerenga wai. E ai ki te pūrongo a Tāroi Black he rihaina tana e tautoko tiana e ngā Hapū e toru o te takiwā.
Kua huri tuara tēnei tangata mai tōna kaunihera.
NRC is giving the water away, making sure it's all over allocated. There's nothing left for settlement.
Irihaina a Millian Ruka hei mema mo te kāhui wai mo te tangata whenua I nā hoki kua motukina te here o nā Hapū ki roto I nā whakahaere.
I actually find the whole process racist.
Nā te kaunihera rohe o te tai tokerau tēnei kāhui I hana mo te mana o te wai, me te whakahaere I nā wai tapu. Ko tā te kaunihera kei nā iwi me nā Hapū te kōrero mō nā whakatau, mō nā take taia o te takiwā.
Water is being plundered right now. Talk about co-governance and all of this. We don't have any governance.
Kei te tautoko hoki o nā Hapū o te uriroroi, te parawhau me te mā hurehure ki Whatitiri Mauna I tōna tū.
Rawa rātou e whakarongo mai ana ki o mātou kupu akiaki ki o mātou whakahau e pāna ki ngā tini kaupapa e hāngai ana ki te wai. Nā reira, kua mea mātou kānui tēnei.
Ko te whakapae a Ruka ki hai te kaunihera I kohete I whāina hoki I nā kaipāmu mo te kore whai I nā ture ka raimatia te wairere o karukaru ka pupuritia. Ko tā te kaunihera I whai rāno rātou I nā ture me te aha kāre he take ki te hāmene I a rātou.
Whakarere a taua tūranga, katahi rapua te tahi atuhuarahi e rongo ai ngā kauniera ārohe, tai atu ki te kāwana nui tonu o Aotearoa, e a mātou take, e pāna ki te taiao, a kamutu, e pākauna ki te wai Māori o tēnei takiwā o mātou.
Kei te whanake tonu te kaunihera I te paihere hau me nā ture kia whakaurua te mana o te wai. Tāro Black, te karere.